Owete kubiwa tine Yesu, kubiwa tine Nyasae, nyimine kubiwa tine Yesu, kubiwa tine Nyasae, owete kubiwa tine Yesu, kubiwa tine Nyasae, nyimine kubiwa tine Yesu, kubiwa tine Nyasae, mor mapin magalo. Mono utine Nyasae, mwandu mag piny magalo. Mono utine Nyasae, mor mag piny magalo. Mono utine Nyasae, mwandu mag piny magalo. Mono utine Nyasae, paradiso lomboya, olomboya owetena. Paradiso lomboya agenu chinga na donjie. Paradiso lomboya olomboya yiminena. Paradiso lomboya agenu chinga na donjie. Nikech kama kuyonge kuyonge alano. Kama kuyonge waina yudi mor manyaka chie. Kama kuyonge, kuyonge dalano. Kama kuyonge, waina yudi mor manyaka chie. Jiduto mago mawinja kawono, agombo monda parno. Jolwenj mago mawinja kawono, agombo monda parno. Jiduto mago mawinja kawono, agombo monda parno. Jolwenj mago mawinja kawono, agombo monda parno. Tomor mag piny magalo. Magoto nigi dalo, to mwandu mag piny magalo. Magoto nigi dalo, to mor mag piny magalo. Magoto nigi dalo, to mwandu mag piny magalo. Magoto nigi dalo, tine Yesu Rabi, mor mosiko. Tine Yesu Rabi, uinu yudi mor manyaka chie. Tine Yesu Rabi, mor mosiko. Tine Yesu Rabi, uinu yudi mor manyaka chie. Nikech mwandu niye polo, mwandu mosiko. Mwandu niye polo, uinu yudi mwandu mosiko. Nikech mwandu niye polo, mwandu mosiko. Mwandu niye polo, uinu yudi mwandu mosiko. Tongono mane wayude dalano, eno bedi miworo. Tokwe mane wayude dalano, eno bedi miworo. Tongono mane wayude dalano, eno bedi miworo. Tokwe mane wayude dalano, eno bedi miworo. Tolik magwa mawayude pinka. Iro rumo gicheno, masiche duto mawayude pinka. Iro rumo gicheno, tolit magwa mawayude pinka. Iro rumo gicheno, masiche duto mawayude pinka. Iro rumo gicheno. paradiso lomboya olomboya owetena paradiso lomboya agenu chingana donjie paradiso lomboya olomboya nyiminena paradiso lomboya agenu chingana donjie nikech kama kuyonge kuyonge lalano kama kuyonge waina yudi mor manyaka chie nikech kama kuyonge kuyonge lalano kama kuyonge waina yudi mor manyaka chie paradiso lomboya olomboya owetena paradiso lomboya agenu chingana donjie paradiso lomboya olomboya nyiminena paradiso lomboya agenu chingana donjie nikech kama kuyonge kuyonge lalano kama kuyonge waina yudi mor manyaka chie nikech kama kuyonge kuyonge lalano kama kuyonge waina yudi mor manyaka chie.